Ndasubiye kubaramutsa mwarimu yejeje kuvyumva mu ncamake umukuru w'igihugu c'u Burundi aranegura ubusuma bukabije bubera muri amwe mu mashirahamwe ya leta bigasubiza inyuma iterambere ry'igihugu. Akarorero atanga kakaba arak'imiliyoni 40 z'amadolari zinyuruzwa buri mwaka biciye mu kigodeka kijejwe igisata c'ikawa mu Burundi. Mu nama yo ku munsi wa gatanu w'indwi yagiranye n'abakorera mu gisata c'ikawa hamwe n'abagwizatunga, Evariste Ndayishimiye yaragabishije abarongoye ibigo hamwe n'amashirahamwe vya leta katazobihanganira. Bamwe n'abandi bumvise imvugo y'umukuru w'igihugu bamusaba ko yoreka kwama yiha amenyo y'abatwenzi ngo agiye guhasha abasahura ubutunzi bw'igihugu kuko ari we musuma wa mbere. Uretse ko n'imiliyaridi zirenga 54 zari zagenewe kubaka urugomero rw'umuyagankuba rwo kuruza impanda zitigeze zigaruzwa nk'uko uwo mutegetsi yari yabitangaje, haravugwa amamiliyoni menshi y'amadolari yanyurujwe na Ndayishimiye n'umukenyezi wiwe yari agenewe kugura igitoro biciye mu ishyirahamwe Prestige. Abarundi ngo nibahaguruke nyabuna bikure ko uwo musuma karuhariwe. Inkuru dushikirizwa na Dondo Diemba z'umutima.
Ikawa ni kimwe mu biterwa biriko biragenda bisubira inyuma mu Burundi. Mu gihe mu myaka yahera ikawa yari mu biterwa njabuka amazi vyaboneka cane vyazanira amafaranga y'agaciro igihugu, co kimwe n'icayi hamwe n'ipama. Ivyo rero vyatewe n'abakorera muri ico gisata bagumye bironderera inyungu zabo gusa aho kurondera inyungu z'igihugu. Mu nama yo ku munsi wa gatanu w'iyindwi turiko turasozera yagiranye n'abakorera mu gisata c'ikawa hamwe n'abagwizatunga, inama yabereye muri komine Mwumba intara ya Ngozi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yaraneguye ubusuma bukabije bubera muri amwe mu mashirahamwe ya leta bigasubiza inyuma iterambere ry'igihugu. Akarorero atanga kakaba arak'imiliyoni 40 z'amadolari zinyuruzwa buri mwaka biciye mu kigo Odeka kijejwe igisata c'ikawa mu Burundi. Umvirize umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye aho vyumvikana kwasa n'uwarafise ishavu ryinshi.
Birateye isoni mugani yumvire yuko ubu ibintu bigira bihinduke. Ese hari yabaye mwarariye mwaranezerewe nibaza yuko ubu mutagirwara kwasha nari mwahimvye
imiliyoni zirenga 40 ku mwaka mwibaza abadolari ntimwahimvye
muzohaga ryari mugamaye n'abakoresha basetari ntibahaga
hacyo ntabarigwibwa n'amaso bitukura
kiri kuva kera twese tucaruka hariho n'abandi bashimye imyaka ngaha bama batubwira yuko ikintu giteje imbere igihugu hari ikawa ipampa n'icayi. Kuva mu 87 ubiravye habaye misiyo yo gusambura ivyo bintu biteza imbere Uburundi nimwamubibona ubu rero mwageze kuri point kirimina.
Evariste Ndayishimiye yagiriye ko agabisha abarongoye ibigo hamwe n'amashirahamwe vya leta bakora ivyo ko atazobihanganira ngo kuko yasanze benshi ari abiyorobetsi n'indyarya.
Nimwaba rero ariyo misiyo mufise gusambura Uburundi tugira duhangane n'abazobasubirize ico bavyumve. Umuntu wese ari muri societe de production ya leta tugira duhangane turabe kwazo tunesha amararondera rero ibigwanisa aho mukaba bamararondera baga ari ku ruhande rwa tondesha ingapu natwe tondesha ingapu tugwane kukumva muri ko muhenura igihugu ko rero muri ko murahenura igihugu reka natwe duhangane nawe iriga none ko dukorana nabi yorobetse n'ibyarya naba ndiko ndabibabwira nawe mutazobimbwira ndababona mu maso kuko bavuga ngo umuntu wese azobonekera ku camwa yama iyo ukorana n'ibyarya babi yorobetse urabicamwa bama none nkubonde kwa yoja ngaha igashinyiriza abenye imbere yanje uri kuri icabene gihugu acoje imbere yanje kuri kuriya twego umuntu abonekera ku camwa yama nk'ubicamwa c'abantu bose bari mu rwego rw'ikawa turababonye ntimusubire kuza murashinya amenyo rero murazoshinya mu mwaka uza gutweretse ko byahindutse.
bamwe n'abandi bumvise imvugo y'umukuru w'igihugu bamusaba ko yoreka kwama yiha amenyo y'abatwenzi ngo agiye guhasha abasahura ubutunzi bw'igihugu ngo kuko ari we musuma uwa mbere uretse ko n'imiliyaride zirenga 50 na zine zari zigenewe kubaka urugomero rw'umuyagankuba wo kuruzi manda zitigeze zigaruzwa nk'uko uwo mutegetsi yari yabitangaje haravugwa amamiliyoni menshi y'amadolari yanyurujwe na Ndayishimiye be n'umukenyezi wiwe yari agenewe kugura igitoro biciye mu ishyirahamwe Prestige
indongozi zitawitunga rusange uno munsi tuve ngaha bihindutse kuko abakora ibyo niba batuma ibihugu byacu byo muri Afurika bidashobora gutekana kuko ntushobora kuba uri kurarya iby'abenegihugu ukaba uri kurabisahura wakigiturire atanakimu bamariye hanyuma ngo uvuge ngo bazonezerwe ese ukaba uri indongozi wigenza uko ukabona bagutembagaze ntudutangaze mumasezerano mpuzamakungu declaration universite de droit de l'homme baravuga yuko agateye akazi na muntu gategereza gukingirwa n'indongozi bitabaye ivyo abenegihugu barashobora bonyene kwikura ko indongozi zirenganya umuntu rero adashaka ejo la revolution natangure akorereza abenegihugu
mabuga ngo intwaro mikorera ikibabangwa abanyagihugu ngo bashatse ngo barashobora kuyomora abarundi rero nzizi icyo barindiriye kugira bomore intwaro ya CNDD-FDD icyo ndumva icyo barindiriye nicyo ndumva ndatangara cyane inyene Ndayishimiye wenyine atabikura kuko wenyine yamariko aravuga ngo ngukoreye nabi abanyagihugu ngo akwiye guca ngo yikura ngo akagenda ngo cyange bazomukura ngo nagire ntibazomukure none rero jewe ikintangaza nuko yanka kwikura wenyine ko yanse kwikura rero akaba ariko akorera ikibi kirenze urugero abanyagihugu nibaheze abarundi babimenye bamukure ko wenyine arabivuga mugihe abivuga nibabimwereke ko wenyine akwiye kuvaho
abarundi ngo nibaguruke nyabuna bikure ko umusuma karuhariwe
ndagushimiye Dondo Diemba z'umutima kuri iyo nkuru uhejeje kudushikiriza mu gihe umukuru w'igihugu yigeze kuvuga ko atakoshoboka atabimenyeshamakuru abamenyeshamakuru mu Burundi ntibareka gupfungwa umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru uhimbazwa buri wa gatatu rusama uyu munsi ushitse hapfunzwe abamenyeshamakuru batatu abarenga ijana barahunze igihugu hakabamwo n'abashizweho imitahe yo kubahagarika nk'uko bishikirizwa n'ishyirahamwe Olicome kubw'iryo shirahamwe ivyo ngo biruko mu gihe rifata kw'igisata cyo kumenyesha amakuru ari nk'ubutegetsi bwa kane mu gihugu kirangwamo demokrasi n'intwari bereye bamwe mu banyagihugu bamenyesha ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD butayobewe ivyo byose ngo buvyirengagiza nkana mu gukingira inyungu z'akagwi gatoya k'abategetsi ngo nico gituma u Burundi budashobora gutera imbere iyo ntwaro abarundi batarayihindura inkuru na nini Nancy Mutoni
ishyirahamwe Olicome gishinzwe kurwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta ritangwa rishyikiriza ko uyu mwaka w'2024 umunsi mpuzamakungu hahimbazwa ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ushyitse mu Burundi himirije kuba amatora yo mu 2025 no mu 2027 mu gihe nk'icyo abanyepolitiki badatahura akamaro k'abamenyesha amakuru bakaba batabyoroshya ntibashaka abashikiriza ibiriko biraba kurikire Gabriel Byiri yarongoye Olicome yabishikirije mu kiganiro n'abanditsi n'abamenyesha makuru cyaremeshejwe kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya gatatu rusama 2024 mu guhimbaza umunsi wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha makuru
ubwa mbere uyu munsi mukuru uhimbajwe mu gihe turiko turitegurira amatora y'umwaka w'2025 hamwe n'umwaka w'2027 n'igihe mu bisanzwe kitigeze kiba igihe cyorohera abamenyesha makuru kuko twarabonye ko mu bihe bimwe bimwe byagiye biragorana aho abantu bari muri politiki badatahura igihuwa cha wamenyesha makuru ugachusanga rero bamwe baragize ibibazo kubera akazi ariko barakora
Orikome imenyesha kandi ko uwo munsi ushitse hari abamenyesha makuru batatu bafunzwe abo nabo ni Florian Irangabiye akorera iradio igicaniro Kenny Claude Nduwimana w'ikinyamakuru JTV na Sandra Umuhoza akorera ikinyamakuru gikorera kumuhora ngurukana bumenyi la Nova ibyo kubwa Orikome ngo bisubiza inyuma umwuga wo kumenyesha makuru byose bikaba biruko ngo kandi gihe kimwe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarashikirije ko tatoshoboka ibinyamakuru kuru bitariho ishyirahamwe Orikome ryo rikaba rifata igisata cyo kumenyesha makuru nk'ubutegetsi bwa kane mu gihugu kirimo demokrasi n'intwaro ibereye ni ruhande y'ubundi butegetsi butatu bugizwe n'abajeje intwaro abemeza amategeko igihugu kigendera ko ariwo abashinga amateka n'abakenguza amateka ubutegetsi bwa gatatu akabari ubutungane n'ubu ni Gabriel Rufyiri arongo ishyirahamwe Orikome abivuga
aha kandi twagira tuvuge yuko uyu munsi mukuru wo kumenyesha makuru uhimbajwe mu gihe hari abamenyesha makuru batatu bari mu mpimba zitandukanye ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi atwohera kuri Florian Irangabiye wa radio igicaniro Kenny Claude Nduwimana w'ikinyamakuru cyitwa JCTV hamwe na Sandra Umuhoza w'ikinyamakuru cyo kubiga ngurukana bumenyi cyitwa Ranova iruhande yabo banyimenyesha makuru batatu bafunzwe hari abamenyesha makuru barenga ijana bari mu mahanga bahunze kandi bamwe muri bo hariho n'imitayo kubahagarika yabashitwe ko ibyo rero bikaba bimeze gutyo mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze igihe kimwe yuko atakoshoboka atabimenyesha makuru ibyo rero twebwe tukabona yuko mu byukuri ari ibintu biza bisubiza inyuma umwuga wo kumenyesha makuru narijya twebwe mu ishyirahamwe Orikome dufata yuko ikizacu kumenyesha makuru ari nk'ubutegetsi bwa kane mu gihugu kirimo demokrasi hamwe n'intwari ibereye
Bamwe mu banyagihugu bamenyesha ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD butayobewe ibyo byose ngo bubyirengagiza nkana mu gukingira inyungu z'akagwi gatoyi k'abategetsi ngo nicyo gituma u Burundi budashobora gutera imbere iyo ntwaro abarundi batayihinduye
ngo bigoye bikiriko iby'ubwigenge bwo kumenyesha makuru mu Burundi muri kino gihe himirije amatora abitwa ko baserukira abanyagihugu baherutse gutora itegeko rigenga amatora ririmwo ingingo zambura umumenyesha makuru uburenganzira bwo gutangaza ibyo yabonye ku biro by'itora uzobikora akazopfungwa imyaka irenga itanu mwishyirahamwe Orikome bavuga ko ibyo bintu atari ibyo gusabira ko ngo hariho n'itegeko ririko ritegurwa na leta rijanye no kuronka inkuru
aha rero kandi tukavuga yuko bigoye kuko mu itegeko rigenga amatora rero bagutorwa n'inama nshingamateka na nkinguza amateka nuko bashyizemo ingingo zivuga yuko umumenyesha makuru adafise uburenganzira bwo gutangaza ibintu yazoba yabonye kuri ama biro de vote kandi aramutse abivuze azofungwa imyaka irenga itanu murumva rero yuko ivyo bintu ari ibintu atari ibintu byo gusabira ikindi twagomba gushikiriza nuko leta iri kwirategura itegeko rijanye no kuronka inkuru icyo twita mu gifaransa la loi porta accès à l'information publique icyo tegeko ni tegeko rizoba rihambaye cyane kuko ni tegeko rizofasha abamenyesha makuru n'abantu bose bakeneye inkuru baba abigisha ba kaminuza bakora iby'ubushakashatsi baba amashyirahamwe nk'aya y'iwacu eka mbere n'inzego za leta zikeneye kuronka makuru dufate nka zijya za Cour des Comptes ubugenzuzi bukuru bwa leta Inspection Générale de l'État n'izindi nzego zishobora kuronka makuru bitagoranye kuko hariho amaserivisi menshi ya leta adashaka gutanga izo nkuru
Hari makuru adatangwa muri kino gihe n'ibinyamakuru bikorera mu Burundi. Abagize leta nabo ntibitabaye ibiganiro bihambaye bita débat mu Gifaransa bitunganywa n'amaradiyo. Mu gihe abamenyesha makuru bafite itegeko mpuzamakungu ribaha uburenganzira bwo guhata leta ngo ishobore gutanga amakuru yose ajanye n'ibiturire mu Burundi, leta ntishiraho icuka ciza hagati yayo n'abamenyesha makuru ngo bikunde ayo makuru aboneke.
Ikindi twagomba gushikiriza nuko tubona yuko mu by'ukuri mu Burundi ubuya hariho ibinyamakuru byinshi cyane. Mugabo ugerageje kuraba rakarite y'amakuru atangwa, urabona mu by'ukuri yuko hari ibintu bitagishobora kuvugwa. Ehera aba ubuya kimwe twita journalisme d'investigation nta kibaho, kimwe twita ama editorio dongo bimwe abajournaliste bavuga bati tukira dukore ko ikintu bo nyene bakagira amasuzumwa bagatanga editorial. Ivyo bintu nibikibaho mu Burundi. Ehera aba bimwe twita débat, ibiganiro hamwe uhuza abantu benshi batandukanye cyane cyane badasanga ibyiyumviro dufate nko muri leta, ubona batita ibyo biganiro. Nuko uvuga ko ata débat ishoboka ku bibazo bihambaye biba bihaze igihugu. Ibyo rero bikaba biruko mu gihe tubona yuko bamenyesha makuru kubera ko ibyabaye hari kimwe twita autosensure. Iyo autosensure rero nayo uyisanga iri mu bamenyesha makuru, mu bene gihugu, mu mashyirahamwe yigenga no mu batwara. Nabo rero ubwo tihimbe ukivuga cyo hapa kimita kandi ari mu batwara. Ibyo bintu rero n'ukuri twiyumvira yuko atari kintu cyiza na gatoya kubijyanye no kubaka inkingi za demokrasi. Ibi bintu n'ibintu nibaza yuko ari kibazo gikomeye cyane mu bijyanye no kumenyesha amakuru. Hagaca haza rero yuko Burundi buguma bumanuka mu gusubira inyumba. Nk'ubu dufate ku cegeranyo ishyirahamwe mpuzamakungu ryitwa Reporters Sans Frontières RSF, muri raporo yayo ryatanze mu mwaka w'2023 Uburundi bwari bufite ikibanza c'114 ku isi yose n'amanota 52 n'ibice 14, mu gihe mu mwaka w'2022 bwari bufite ikibanza c'107. Nuvuga ko bwatakaje ibibanza 7. Ibyo rero kandi bikaba biri uko kose mu gihe Uburundi bufite ibizashingiro rirekura yuko ibimenyesha makuru byigenga kandi bigakora apa ubibuza. Hanyuma mbere n'amasezerano mpuzamakungu Burundi bwasinye, dufatire nk'amasezerano yo kurwanya igiturire ya ONU n'amasezerano ya Afurika yo kurwanya igiturire, ndabahakarira gasanzwe nko mu ngingo ya 12 y'amasezerano yo kurwanya igiturire ya Afurika. Uburundi bwashyize ubwikumu mu mwaka w'2023 mu gace kayo ka kabiri kavuga gato amareta tuza gushiraho icyo twokwita icuka cyiza gituma amashyirahamwe yigenga n'abamenyesha makuru bahata leta amenere guverinema, niko byanditse mu Gifaransa, bahatare amareta kugira ngo bashobore gutanga inkuru zose zijanye n'ibintu bishobora kuba mu biturire. None ngaha tubashatse kuvuga gutya n'ibintu bishobora kuba mu biturire n'ibihe. Ubwa mbere ni mu bintu bya politiki, nimwe ibintu by'amatora, nimwe ibintu by'amasoko ya leta, nimwe ibintu by'ubutungane. Reka bajye abantu bari bariko baraca imanza hajya bajya baragira ibiturire tweze turabizi, ugaca usanga umuntu yarekuwe kubera ibicanke ibyo. Ibyo ni ibintu rero amashyirahamwe nk'aya y'iwacu abamenyesha makuru bashiterezwa kwakiseda gushikira ayo makuru.
Mu ntara ya Bubanza igitigiri cy'abigeme mu mashure shingiro kirasumba icy'abahungu, ariko inyuma y'amashure shingiro nta umenya aho abo bigeme baca baja. Ibyo byashikirijwe na buramatari w'intara ya Bubanza kuri uwa kabiri Rusama umwaka w'2024 ku ishure Lycée Technique do Muzinda, ishure ryigamwo abakobwa gusa. Mu gihe ariko hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe umwigeme mu ikoreshwa ry'ubuhinga bwa none umunsi wa muhimbazwa muri ndamukiza ku munsi wa kane ugira kane buri mwaka uyu mwaka ukaba wahuriranye n'igenekerezo rya 2025 ndamukiza umwaka wa 2024 buramatari w'intara ya Bubanza yagize ati nduguruye twa mugina mu mashuri shingiro y'Ibubanza igitigiri cy'abakobwa gisumba icy'abahungu ni 57% kwijana inyuma y'ishuri shingiro ico gitigiri kiragabanuka cyane ibyo rero biratuma abigeme baja mu ikoresha ry'ubuhinga bwa none baba bake cyane ndugaye twa mugina asigura ko bimwe mu bituma ico gitigiri cy'abigeme kigabanuka harimo gutwara inda hamwe n'imijyango idagaciro gakwiye amashure ku bakobwa ngo harakwiye ihimirizwa rikomeye ku bavyeyi bamwe mu banyagihugu wo mu ntara ya Bubanza twavuganye ariko batashimye kuvugira ku byuma byacu bavuga ko ihimiriza buramatari wabo avuga ngo rikwiye gutangurira mu mugambwe CNDD-FDD uwo mugambwe bawagiriza gutitura indero yo gwaruka mu kurarikira imbonerakure gutera inda abo bita bakeba ngo babyara imbonerakure reka ngo hari n'indongo zitari nke muri CNDD-FDD zidasiba gushurashuza abana n'abigeme aho havamwo n'abatwara inda n'uguhanwa ntibahanwe iryo himiriza rero ngo ritabayeho muri uwo mugambwe abigeme b'abarundikazi cyane cyane ngo baracateshejwe amashure n'abayoboke ba CNDD-FDD bama bariko bakingirwa ikibaba n'ubutungane bw'Uburundi abigeme ngo bazoshobora kwiga amashure bayarangize abarundi bamaze gufata ingingo yo gusubiriza abategetsi bahari n'abandi bafise umuco w'ubuntu ifaranga ry'Uburundi riguma ritakaza agaciro iyo akaba ari ingaruka ikomeye ifatiye ku kubura umwimbu Uburundi bushorera hanze ngo haboneke ku rugero rwiza amafaranga y'agaciro naho akimuhana kazi imvura ihise iyo ni ingaruka kandi y'imfashanyo y'amafaranga zitakiboneka zahora zisahiriza ikigega cya leta icyo bita appui budgétaire mu kinofunofu ibyo biruko mugiye abategetsi barongoye igihugu badasiba kwishongora bavuga ko ubutunzi bw'igihugu bwifashe neza mbere umukuru w'igihugu yaratemereye ari muri komine Mishiha intara ya Cankuzo ku munyagihugu waho ata dollar akeneye ababwira abanyagihugu ko amadollar yabuze bituma ubutunzi bw'igihugu buhungabana arababeshi aho bigeze atagikozwe ishiringi rya Tanzania rigira rigwizwe kabiri ku marundi mu minsi ya vuba bamwe mu bakorera mu rudandazwa rw'amafaranga ku mbibe Burundi buhana n'igihugu kibanye cya Tanzania bamenyesha ko ifaranga ry'Uburundi rikomeje guta agaciro ku murindi utarumenyerewe ubu mu Gisuru ni mu ntara ya Ruyigi ijana ry'amashiringi ya Tanzania urironka utanze amafaranga y'amarundi 198 reka no ku rubibe rwa Gasenyi yababayo nyene kandi ufite amashiringi ya Tanzania 100 bamuha amafaranga y'amarundi 195 tubibutse ko mu kwezi guheze ishiringi ryari hejuru ariko ryazunguruka hagati y'175 n'188 y'amarundi anyuranwa n'ijana ry'amashiringi ya Tanzania kugaba kuri izo mbibengu kumanuka kw'agaciro k'amarundi kuva ku kuntu byinshi mu by'abarundi bakenera babikura i Tanzania kandi bihinguwe nk'ibyo gufungura no kwambara ibiva mu Burundi nabyo bikaba ari bike kandi bikagenda bidahinguwe leta ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD ngo ntiyigeze yiyumvira imigambi ikiza igihugu muri kubu na kazoza n'ubu ngo ntayihari uretse kuririmba gusa imbona kazoza y'ibihumbi 40 n'ibihumbi 60 abarundi ngo batabona uko bazoyishikako amakuru ya radio haguruka yo kuri rigenekerezo rya gatanu rusama umwaka wa 2024 ni hano tuyagarukirije mwakoze mwebwe mwariko murayumviriza abagize uruganda bayegeranije hamwe na Jiseline Manirakiza yakoze ibishoboka kugira amajwi abashikire nabo nyene bakenuye Aline Munezero mwari kumwe kuri mikro ndabaseze ndabipfuriza ibihe byiza naho ubutaha.